Kumzekelo odlulileyo sibonile ke ukuba yintoni na le nto kuthiwa yi-system of equation. Kulona ke umzekelo siza kufunda ukuba singayisebenzisa njani na i-algebra ukusombulula i-system of equation. Singayibhala ke equation yethu yokuqala sithi sino x simdibanise no 2y alingane no 9. Eyesibini ke singathi sino 3x simdibanise no 5y alingane no 20. Singazisombulula ke ezi equations zethu nanjengokuba besenzile ngaphambili ngokuthi sisebenzise umgcamanani nesiwubiza ngokuba yigraph. Kodwa ke ngoku makhe siqale sisebenzise i-algebra ukuzisombulula. Siza kusebenzisa ke laa nto kuthiwa yi-substitution. I-substitution ke yilaa nto yokuthi uqale usombulule enye kwezi equations wakugqiba uthathe impendulo yakho uyibeke endaweni yento elinganana nayo kule yesibini equation. Masiyenze ke loo nto kule yayo yokuqala equation. Sibe no x simdibanise no 2y alingane no 9. Sisuse ke u 2y macala sitsho sishiye ke nokuba u x ulingana no 9 sithabathe u 2y. Nanjengoko ke besitshilo ukuba sifuna ukuba sithathe impendulo yala equation yokuqala siyibeke endaweni yayo elingana nayo kula equation yesibini, singakwazi ke ukuba sithathe la mpendulo yethu ingu-9 minus 2y siyibeke endaweni ka-x phaya kula equation yesibini. Sitsho ke ngoku xa si-substituta sibe no 3 endaweni kala x sibeke la 9 minus 2y. Masitsho siyibonakalise ke loo nto. Endaweni ka-x siza kubeka la 9 minus 2y besimfumene ngoku besisombulula la equation yokuqala. Sidibanise ke nala 5 besikade sinayo. Londo iyonke ilingane no 20. Yile nto kuthiwa yi-substitution ke le siyenzayo ngoku. Xa sizidibanisile ezi equations zethu, sinento enye esingayaziyo engu-y. Makhe sizame ke ngoku ukufumana ukuba u-y ulingana nabani na. Xa siphinda-phinda u-3 ngo-9 sifumana u-27. U-3 ngo-minus 2y sifumane u-minus 6y. Sidibanise nala 5 besinaye, yonke loo nto ilingane no-20. Xa sijonga ke ngasekhohlo, sinezinto ezifanayo ezimbini, u-minus 6y no-5y. Xa sidibanisa ke, sishiyeke no-27 minus y, yonke loo nto ilingane no-20. Sisuse ke u-27 ku-omabini lamacala. Sitsho sishiyeke nokuba u-minus y wethu ulingana no-7. Kuba ke singenokwazi ukuhlala sinempendulo e-negative, singakwazi ke ukuphinda-phinda ngo-minus 1 ku-omabini lamacala. Sitsho sishiyeke nokuba u-y wethu ulingana no-7. Sibe simfumene ke u-y wethu wezi equation zimbini. Xa simazi ke u-y wethu, singatsho sikwazi ukufumana ukuba u-x wethu ngubani na. Singakwazi ke ngokusebenzisa laa mpendulo yethu besithe u-x ulingana no-9 minus 2y. Endaweni ka-y, sibeke u-7. Sitsho ke ngoku sibe no-x sithabathe u-2 simphinda-phinde ngo-7. Loo nto ke isinike ukuba u-x ulingana no-9 sithabathe u-14. Impendulo yethu ka x ibe ngu x ulingana no minus 5. Ngokusebenzisa i-substitution ke, sikwazile ukufumana impendulo ka x no y elungele zombini ezi equations zethu ukuba u x ngu minus 5, u y ngu 7. Xa sinokuzivavanya ke ezimpendulo zethu kula equation yethu yokuqala, apho sino x simdibanise no 2y olingana no 9, sithi u minus 5 sidibanise no 2 simphinda phinde ngo 9, loo nto ilingane no 9. Kuba u minus 5 xa simdibanisa no 14 ulingana no 9. Nakule yesibini ke equation, u 3 xa simphinda phinda ngo minus 5 ulingana no 15, sidibanise no 5 simphinda phinde ngo 9, iyonke loo nto ilingana no 45. Xa elacala langasekhohlo xa siwadibanisa alingana no 20, kuba u minus 15 no plus 45 ulingana no 20. Loo nto ke ithethe ukuba siyiphendulile ke ngoku impendulo yethu yokuqala. Bakhe ke ngoku sisebenzise la mava ethu siphinde senze omnye umzekelo, apho sisebenzisa amagama nothi amanani. Masithi sinamanani amabini, xa uwadibanisile alingana no 70. Kodwa ke la manani athi ohluke ngo 11. Umbuzo ke ngokuba ngobani nala manani. Makhe sizame ke ngoku ukusombulula lo mbuzo ngokuthi sihlalutye ezintlova sizinikiweyo ngokuthi sizayamise sizithiye ngonobumba. Masisebenzise u-x abe leli nani likhulu, siphinde sisebenzise u-y simenze abe leli nani lincinci. Siyazi ke ukuba elinye kulamanani likhulu, elinye lalamanani lincinci kuba ahluke ngo-11. Intluva yethu ke yokuqala isixelela ukuba xa uwadibanisile omabini lamanani alingana no 70, ithethe ukuba izaba ngu x umdibanise no y alingana no 70. Eyesibini ke isixelela ukuba lamanani ahluke ngo 11. Loo nto ithethe ukuba xa uthabatha elincinci kwelikhulu kushiyeka u 11. Singayibhala ngokuthi ke yona ngu x uthabathe u y ulingana no 11. Sibe ke ngoku sikwazile ukwakha i-system of two equations ezinezinto ezimbini esingazaziyo nesinokuthi siyisombule ngokuthi sisebenzise la mava ethu e-substitution. Masisebenzise ke le sibini i-equation enenani elincinci ngokuthi sisuse u-y macala, sitsho sisiyeke no-x ulingana no-11 plus y. Nesinokuyibhala ngokuthi u-x ulingana no-y sidibanise u-11. Sibe siyifumene ke ngokuba u-x angalingana nantoni na. Singayisebenzisa ke le ntluva ka-x ngokuthi siyifake kulaa equation yokuqala, sitsho sibe no-y simdibanise no-11, siphinde sidibanise u-y lo besinaye, loo nto ilingane no-70. Siyeke sabeka laa y plus 11 endaweni ka-x lo simfumene ngokuthi sizame ukusombulula la equation yesibini. Masizame ke ngoku ukufumana u-y kula y simdibanise no-11, siphinde sidibanise u-y, yonke loo nto ilingane no-70. Xa sidibanisa u-y no-y siba no-2y, siphinde sidibanise u-11, sishiye ke nala 70 kweli yacala la ngasekunene. Sisuse 11 ku omabini amacala. Sisiyeke nokuba u 2y ulingana no 70 sithabathe 11. Lono ke ilingane nokuba u 2y ulingana no 59. Sahlulele ke ngothu macala. Sifumane ukuba ngaba uy ulingana no 59 sahlulele ngothu. Londo isinike ukuba uy wethu ulingana no 29,25. Ngokuthi sisebenzise la ndlela sasifundile yokwenza i division. Sifumane ke ngoku ukuba ux ulingana nabani na. Singamfumana ke ngokuthi sithathe la ndluva ka y ka x olingana no y sidibanise 11. Endaweni ka y sibeke u 29,5. Sisho sibe no x ulingana no 29,5 sidibanise 11. Londo ke isinike ukuba u x ulingana no 40,5. Londo ithethe ukuba ke ngoku ezi equations zethu xa sizibhala kwi graph zingadibana apho u x engu 40,5 u y engu 29,5. Ungayivavanya ke lempendulo kuzo zombini ezi equation nanjengokuba besenzile kweziya equations zethu zalamzekelo wokuqala ngokuthi ubeke u 29,5 endaweni ka y uphinde ubeke u 40,5 endaweni ka x ubone ukuba zingadibana kanjani na izi equation yaye impendulo yethu iyiyo.